Sasa, unaona last time? Nilifanya makosa ya kusema ati wacha ni kumpee. Usimazi sasa zile vile uliingia kwa bafu. I wish I knew. Sasa ngoma.